Thank you. Ni mmoja na kaduani. Kwa na tripod.
Chica!
Mimi si unajua watu wengi wanatakanga
Thank you. Zengene.
Mito, Gigan, senda pinggang kuyote.
This guy.
Katia kaja kufanana mtaro kushika mtaro.
Yeah.